siku ya kunisha jikoki. Dugo rafiki zako tunasema happy birthday.